E chenro mar ng'iyo gwenge wa kawuono wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay mariango sigand gweng' ma Kendu Bay. Jafumbo marwa Millicent Adhiambo miyowa sigana gi kukune.
Nyakwara mogi machiegni tielo machielo e chenro ni mar ng'iyo gwenge wa. Jumani, kalapapla mar ng'iyo gwenge uke kaunti ma Kisumu. Ofuyo, maudhio pio e kaunti ma Homa Bay. Alwora, gweng, center, kata junction, maongere ni Kendu Bay. Kaine nyawudhi moro nyakwara mogi kiwoke kaunti ma Kisumu, kaichomo kaunti ma Homa Bay. Tununi nyaka ange kal, center, kata junction, maongere gani Kendu Bay. Tasama ikalo kama undik ni Kendu Bay, ango mabire pachi. Bende ise penjori, gimaumio, inyalo chaka moro ni Kendu Bay. Tobedi uore, nikare, kama ikaloga ni Kendu Bay ni, boke kama nuwinjore Kendu Bay obede. Machiegni mondo wawinja nena, nondo mar Kendu Bay, mondo wange ni tokare, kane oko winjore obedi kama ikale gani, nuwinjo obedi gikanye. Mokuongo wachao kod paro mupogore nyakwara mogi, mowokuom johala, jodak, kod jogweng, mawoke alura ma Kendu Bay, mondo migi nyiswa nena ni togin, giparo ni angomo mio, dinechak, alura kama giwoke ni Kendu Bay.
Ka iluongo ni Kendu nikech johala no bire mang'eny, mano kuongo bire dhawaska. Tok ne gin johala ma jo Afrika, ne gin johala ma Warabu, to ne giloko ohala mag gik kothe mag puothe. Ne giloko njugu, to giloko pamba. Koro ne gia kamoro ni miti moja wagwe. To kendo piende mag dhok mani yango ka, bende ne gigolo kato gitero Kisumu.
Bana nyuola yudo ni en Kendu Bay. Awinjo mani ni luonge gi nying joma chon mano chako kuonde gi.
Kae mani chuny Kendu Bay kanyasoro. Kae mani meli gowe. Ma meli ne gowe ka. Ma ute mag serial board mani ino ka. Ma koka mani kane cham kane ya Kisumu. Ne wan gi meli ka. Mayuare.
Yan kaka ngama japuonj kama Bay. Tiene ni kama pi odonjo godo ei land kata ei kama lo nitiri.
Bangu joparo mopogore kaka jodak, jogweng kachel kod johala, oselieko, ewi, nying mar nondo mar gweng kata senta ma Kendu Bay. Wekoro wawinja nena, ni kuku mar wach, kotenore kod nondo mar Kendu Bay, ni kanye.
Manomi ochaka ni Kendu Bay, kane nitie kama ne meli gowe ye, kacha jamani luongo ni Kendu, kwe manomi ulunga ni Kendu Bay, to nying Kendu ni, nobiro kaluwore gi Warabu moko nobiro ka. Ha? Koro Warabu nobiro gi Waindi pamoja. Nibiro ka gea kamoro ni miti mbili. Miti mbili ni ene ei Karachuonyo kae. Ne nitie Murabu maniluongo ni Haji Nasur. Mano ogedo kachacha. Ene no pire kachacha. Emomi winjo ka kiluongo ni Kendu Kanyasoro. To ne en Haji Nasur. Kasto Waindi bocha kobiro. Koro ne nitie Warabu gi Waindi kae makoro niluongo ni wadhie kind Warabu gi Waindi koro Waindi noduogo loka ka Warabu nodong kachacha. Emomi koro niluongo ka ni Kendu Kanyasoro. Kendu Waindi gi Warabu Bay nikech meli ne go piny kachacha. Mwalo kachacha. Emakoro nomi luonge ni Kendu Bay. Bay kama ne meli go weno. Nazo Kanyasoro to niluonge kaluwore gi Murabu manene kacha mane luongo ni Haji Nasur. Emomi koro ne ji wacho ni wadhi ka Nasur. Makoro joluoto loko ni Kendu Kanyasoro.
Nyakwara mogi mana kamano, bangwe jo kukumar wach ewi nondo mar nying mar Kendu Bay. Kendu Bay ni, humbe landore katungere, giwach kata timbe mage.
Gimungere o kabisa, nikano chupu dwe mara boro. Tuna enisoma kata nyiri na eduogo. Nyiri manose nyomle dugo mielo so. Mane mungere rabe ni nitie maber moromo.
Paya ni nitie kala kini ngik batiyo kuti.
Jo Kendu wacho ni waero raha. To nikech kendo ng'eny jo thumbe mane ntiere ng'eny gi ne a e gweng waka kaka Ramogi ne asekaka Wang Chieng o ng'ato ne ntie Nathan bene ja Karachuonyo ka koro mane momiyo Kendu nolandra ahinya kaeto gi show mane timore ka
ne wan gi kamoro kacha noger e higni machon sana gi Waindi mane ne kage gi ne en kama ne jo thumbe puonjore go thum. Emomiyo koro ne Kendu ne umbe landore kabisa. Ne en kama jothumbe puonjore go thum. Kati bir jathum mane onge jathum moko biro puonjore go thum Kendu ka.
En kama raha ng'enye. Nikech kaka dho nam, iyudo ka nitie ji mabire mopogore opogore.
To bende nitiere dongruoge makar dak, center kata junction ma Kendu Bay osenyuolo nyaka nochakre e alwora ni.
Medruok nitie stima ne onge, sani wan gi stima, ndara moko ne onge, sani wan gi ndeche.
Wan gi lam mokel to ong'ade i duka ka, to en e highway malo. To bedo lam ng'ado kani bendo miyo wabedo gi tich matek. Nikech ng'eny ji neno mana ni pesa nitie wi lam oko kucho. To wi lam oko kucho onge chiro. Chiro ni mwalo ka e kama nitiere lop sirikal mobedo designated ni chiro. Makata sani king'iyo lokandara kucho tineno site mar chiro migero mancha Mama County o commission to en gima pod dhi nyime pok orumo. Koro bedo lam malo to kalo kani ohinyowa. Nikeche jidhi malo to mtokni bende luwo mana malo.
Gik bende nitie aneno ka osechak chiro igeronwa. To gima dagomba ahinya madichier kindwa ka en waonge bank. Pod watiyo mana gi M-Pesa. Utende to wan go madongo mabeyo, Big Five, Piccadilly gini go nitie, manyalo rwako welo.
Gedo osegerore kabisa kendo kabila gi kabila. Ni e iye ka, osiptende nitie, sikunde nitiere, kanisni nitiere and mosques bende nitiere ka nikech wan gi grube ma jo Muslim to wan gi jogo ma bende jo Kristo.
Chon en mudho ma gimiluongo ni stima ni ne onge yo bende en mana yo adi mane kalo kani mineno kori kadhi mwalo ni kata madhi e paya makoro udhi e sani ne pod onge. Koro gi sani tokeno yo biro kasto ohala ne ni ka mane ber nikech Wahindi ne ng'eny ka gi Warabu mane timo ohala kae. To lokruok mumalich ahinya ma Kendu osebedogo to ok aneno. Mana gima timore ka ni Kendu ka thoth joma ni Kendu Bay Town gin joma nodhi ma odonjo Islam en din mar Islam. Koro gie sani taneno ka dinde mamoko bende bire e bet gi ng'eny. Koro wan gi din Islam, wan gi dinde mopogore opogore mag jo Kristo gi be mane Kendu Bay ka.
To bang' winjo moko kuom dongruoge ma jogweng' kata johala ma Kendu Bay osekwano. Rem mage ma Kendu Bay pod nigodo mako tim to Kendu Bay nyalo dongore kaka owinjore.
Waneno ni kadipo ni meli nyalo biro Kendu ka, kata wuodh nam nyalo chakore ka, to ndara bende dhi. To mwalo ka bende chiro bede ni en active, to Kendu nyalo bedo Kendu maber. Ka koth ochwe maber kaka ncha koth chwe cha, mwalo ka bedo flooded nikech pi onge lwang'ayo malong'o ma pi luwo. Pi donje mier, pi daro ji nikech pi okomi wang'ayo.
Ndara ma wuok e Kendu Bay Old Town nyaka Seka, ogo lam mondo geche oluw ka, stage obi mwalo ka mondo chiro ni ochier, paya ka bende gernwa mondo meli oduogi, depot ni bende kelnwa chiemo mondo Kendu oduog Kendu machon. Sub-district kanyo wan gi almost at the level 4. Gima wayuago en mana yatho. Encha dhi kanyo kata sindan machiwo go ng'ato imanya manya ok yudre. Magi gik ma duoko wa piny.
E dho beach ka aneno ko en kama ojuang' nikech king'iye ok ochal kama pesa yudore. To ji to tiyo kama tek kabisa. Omiyo aneno ka rem nitiere ni dongruok onge kaka paya ka. Ineno ka ok en kamuriti. Kaka ndara ni owinjo bed ni buge. Iyudo ka nyithindo ndalo rusa kama. Gi kao thuolo kendo gibire dho nam kani mondo gilupi. Tomas samoro miyo nyithindo ging'eyo pesa chon chon. Koro ka wapuonjogi kaka jopuonj to ok gi winj weche mag somo. Omiya kwayo beach management ni mondo bed motegno mondo kigiyene nyithi sikul obi e dho nam kani lupo. Jok malupo winjo bed jomadongo mosewe sikul.
Investors pok obiro Kendu kaka luwore gi onge marang'o. Marudi minyalo time ang'o biashara momi ineno ka kidhi malo kuma koro ji ong'e ni Kendu Bay Town ya Machesa Junction ma bende kuro onge ang'o onge lop sirikal mora mora gin malope ji giwegi mwalo kama wantie ni mantie gi lope sirikal ma ji onego bed ni development itime to bing ni ndara nodhi okalo malo we ka oko osechwanyo Kendu Bay Town malich ahinya ma ka inyalo kit bypass madonjo e Kendu ka mondo mi gioge rudi moko ma investors yudo kata mana supermarket. Onge manya biro mwalo ka nikech onge ot mora mora ma ng'ato nyalo yawe supermarket.
Mana kamano nyakwara mogigi kanyo mwachopo godo e giko matelo makawuono e cheno ni mar ng'e gwengewa. Oriti masani nyakwara mogi warom kendo juma manyien kuma broduogo kod nono mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo, Kata Kiero, Inyalunga ni Nyaboma.